Kolkan nar afuf haysan naqayo jacaylka boqol qaada naaska wada nuugi aniguna ninimaday dahdaha nooxsan kuga siiyey aniguna ninimaday dahdaha nooxsan kuga siiyey